Okay, 71, Ndajana, Mweenzuma.
What a friend we have in Jesus.
Ndajana, Mweenzuma, Mweenzuma.
Ndajana, Mweenzuma, Mweenzuma.
Okay, I'll send it to you.